Abantu balelizwe hanezo batheke benzi no hasas naso
kulala wethu
batheke benzi bo
mana kula ngona
sebethi boye abantu balelizwe banezo ndukanga I'm going to go to the hospital.
Thank you.
Au.
Voilà.
Is your
hope,
is your
hope,
is your
hope,
is your
hope,